nitegereje ibyizi amarira aranyuzura bamwe batunze ibya mirenge abandi nabo barara mu mihanda shuti ntiwihebe bibwire data niwe mugenga w'ibihe shuti ntiwihebe bibwire data niwe mugenga w'ibihe
icyo mukundira n'umugabo w'abapfakazi akaba se w'imfubyi chamukondera narobanura kutani agirira bose neza ai duribihe uwa umushumba akaba ukomeye nyagawe ai
Yeah.